iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nk'uwakadze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya imbibi z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'11 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe naho utarabyonda ko hamubandanye urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata c'ubutungane, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'inyino, igisata c'agateka kazi na muntu, igisata c'indero, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi yewe no hakurya imbibi z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Bibiliya mu minwe imbere y'abacamanza, Desire Uwamahoro atayo naboneye muri documentation narakoroye amasozi. Aho hari kuwa gatatu uhezeho igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'11 2023 imbere y'abacamanza ba Senare na Hinyuzwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Colonel Desire Uwamahoro yariko yisigura ku cacu kumena amabanga y'akazi. Desire Uwamahoro yagirijwe ko yamenye amabanga ajanye n'umutahe warondera General Bunyoni, hama bica bituma Bunyoni anyegera. Ndarahiye kuri Bibiliya nimba ndiko ndabesha Imana icinyica sinze kurenga urya muryango. Desire Uwamahoro hazwi mu byo kunyuruza abantu kuboreza igufa bafashe kwica abana b'u Burundi. Azwi hagendana imigozi, ubufuni n'amashoka mu modoka yiwe, byose bigenewe kujanjagura abagize ivyago byo kurwa mu minwe yiwe. Kugeza ubu ntiyarazwi mu by'ijambo ry'Imana. Niho kuwa gatatu bamubona azi imbere ya Senare hafashe Bibiliya. Uwo munsi Imana niyava ku kanwa kiwe kugira ngo yerekane ko aje kuvuga ukuri konyene. Desire Uwamahoro yarahakanye icaha co kumena amabanga. Yavuze ko hatashobora kumena amabanga hatigeze aronka. Yagize ati umutahe ufata Bunyoni wasohotse igenekerezo ry'17 z'ukwezi kwa kane 2023 mu gihe ibyo munyagiriza nabivuze ku wa 16 z'ukwa kane 2023. Ati none ko jewe nakora muri parake nari kumenya gute ko hariho umutahe wo gufata General Bunyoni utaranasohoka. Desire Uwamahoro akaba avuga ko aho ku wa 16 z'ukwezi kwa kane 2023 yari yarondewe n'abatamakazi babiri b'igihanga. Abo batamakazi bamubwiye ko Imana yahishuye mu masengesho yabo ko Uwamahoro agiye kugira ingorane biciye muri telefone, kandi ko Bunyoni hagiye guhagarikwa. Havuga ko abo batamakazi bamusabye gusenga cane, akisengera agasengera Bunyoni, hakongera agasengera Burundi. Bunyoni ati naciye ndondera Ibrahimu ndeka tubane kugira ampere ubutumwa umukenyezi wiwe dusanzwe dusengana hamwe. Nahamagaye ndeka tubane kubera jewe ntazi guhamagara abakenyezi babandi. Ingorane ni ndeka tubane yaciye yibaza ko ari ubutumwa ndamuhaye. Ntiyigeze yemera ko ari amajambo nakuye ku basenzi. Ndasabye Senare itume ko ndeka tubane n'abo batamakazi. Mbe wibaza ko wewe undusha gukunda igihugu? Wewe bo kubwira ngo bakurase ku neza y'u Burundi wovyemera? Jewe navyemeye kuva mu mwaka w'1993. Yumvise icariyo c'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika atari karemera ivyo Desire Uwamahoro avuze. Niho Uwamahoro yafatwa n'agashavu hamubwira ayo majambo ateye ubwoba ko atamurusha gukunda igihugu. Uwamahoro afata Bibiliya ati nimba ndiko ndabesha Imana icinyica sinze kurenga urya muryango. Nayo wewe ivyo uriko urambeshera ndakurahiye uzovyishura incuro 10. Abacamanza niho basukamwo mabisi bamwibutsa ko umushikirizamanza ariko akora akazi ajejwe. Desire Uwamahoro yabandanije avuga ikibi yakorewe mu iperereza. Yavuze iterabwoba ryo kwicwa yakorewe mu kiringo c'iminsi 2. Yaranze gutomora ingene yaborejwe igufa kugeza naho akorora amasozi hari umugabo. Yabandanije havuga ko inyuma y'iminsi 2 yahavuye yemera gusinya icegeranyo c'ububeshi kubera yatinya kwicwa. Desire Uwamahoro yavuze ko hayo mabi yayakorewe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Ikindi yongeye ko nuko urutonde rw'abo bamusaba kubeshera rwari rurerure, ni ukuvuga ko iperereza ryari rifise abandi benshi ryashaka gupfunga. Desire Uwamahoro akaba avuga ko yarahiye kubabeshera ati ndemeye gupfa jenyine hakombeshera abo bantu bose. Desire Uwamahoro by'ukuri ninde? Desire Uwamahoro havuka hafi y'uruzi Ninga muri village ya kabiri ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Bamwe mu bamuzi bavuga ko atoba yararengeje amashure mato mato. Inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye, Desire Uwamahoro yinjiye mu kiroberi cha CNDD-FDD. Aho niho yamenyekaniye nk'umwicanyi hatagira ikinyana gitoya. Bamutumye kwica bene wabo basangiye urugamba nk'ababa bakoze amakosa yabikora mu kanya isase hatakinya. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Desire Uwamahoro yinjiye mu gipolisi cy'u Burundi nk'intwazangabo ntoya. Hagati yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi, Desire Uwamahoro yakorera mu ntara ya Murambya. Aho niho yatanguye kumenyekanira mu mabi adasanzwe yakoreye abo yikeka ko bakorana na Paripe Hutu FNL muri komine Rutegama. Yakoze ubusho budasanzwe bwo mu kinyegero abupfungiramwo abo afashe, hamara iminsi abakorera ibikorwa biteye ubwoba byo kubaboreza igufa torture. Ku bw'ayo mabi yakoreye mu Rutegama, Sentare Nkuru ya Murambya yaciriye Desire Uwamahoro igihano cyo gupfungwa imyaka itanu, ariko ntiyigeze agikora kubera yarashigikiwe na General Alain Guillaume Bunyoni. Mu ntumbero yo kubuza ko teje ayi Murambya isubira kubaza ibya Desire Uwamahoro, yahawe ipete rya majoro, gutyo teje aye hiba itakaje ububasha kuri iyo ntwazangabo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda, Desire Uwamahoro yaragize uruhara mu igandagurwa rya Ernest Manirumva, icegera c'umukuru wa Oricome yishwe azira amatohoza yari karakora ku birwanisho vyagurwa n'igipolisi n'ibishike mu bubiko bw'igipolisi. Amaze kugerwa kurongora JMIR Kanyosha, Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi n'amabi menshi vyakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, na cane cane mu gihe c'isekeza Safisha ryahitanye indiri z'abanywanyi ba FNL ya Rwasa inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi. Muri Nyakanga 2011, Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi bwahitanye abantu 39 ku Kirabo Sherezami mu Gatumba. Muri Nyakanga 2015, General Bunyoni yakoze ikambi idasanzwe higenewe Desire Uwamahoro, ayita Brigade Anti-Emete BAA. Iyo kambi yarakoze amarorerwa mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza mu kunyuruza abantu mu gisagara ca Bujumbura, abantu batigeze bamenyekana iyo bajanjwe kugeza ubu. Desire Uwamahoro niyo ntwazangabo ya mbere y'u Burundi yubahutse kugombora igitero ku bari bavuye gushingura uwabo. Akaba hari kuwa 31 z'ukwi 10/2023 i Buringa muri komine Gihanga. Nk'uko yabyivugiye imbere ya Sentare Ntahinyuzwa, Colonel Desire Uwamahoro yafatwa nk'umuhungu wa General Alain Guillaume Bunyoni. Ni gutyo muri ndamuke za 2023, Desire Uwamahoro yahagaritswe yagirizwa kwifatanya na General Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Yaraye hasabiwe gupfungwa imyaka 30. Wa wundi ngo Imana ihora ihoze. Kumva ko Desire Uwamahoro yagiriwe nabi mu iperereza kugeza aho akorora amasozi, nawo kwigeze yibaza ko bishoboka ku muntu ata agaciro na gatoya aho ubuzima bw'abandi. Ni igiki mu byo Desire Uwamahoro avuga yakorewe yuba nawe atarakoreye izindi nzirakarengane zitagira igitigiri? Twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri komantere. No nkuru abanyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique ni nahazwe. Nayo muyari karavugwa hanze y'imigezi y'igihugu cy'u Burundi nuko imasisi muri Repubulika ya Rwanda ya Kongo. Intambara zindi zikaze zasubiye gusutama hagati ya M23 n'imirwi yitwaje ibirwanisho yo muri ico gihugu muri sheferi ya Bashari. Intambara zikaze hagati y'imirwi yitwaje ibirwanisho n'abagwanyi ba M23 muri teritwari ya Masisi muri Noru Kivu zatumye hahunga abasivile benshi mu ijoro ry'Uwimana. Ku bw'amashirahamwe yigenga yemereye ayo makuru SOS Media Burundi, na abasirikare biyunze n'igisirikare cya leta ya Kongo mu ntumbero yo kwirukana M23 mu birindiro byayo mu micungararo y'igisagara cya Kicanga no mu mazone ya Burungu.
Petit Masisi n'iyindi misozi ihanamiye igisagara ca Nyamitaba muri groupement ya Bashari Kembe mu bumanuko bwa teritwari ya Masisi. Amashirahamwe yigenga haremeza kandi ko muri izo ntambara hari abahasize ubuzima ku ruhande rw'abasivile. Nibyo intambara zatanguye mu masaha yitereye kuri Uwimana, aho abasivile b'imigwi yitwaje ibigwanisho bagerageje kwirukana abasirikare ba M23 bari bigaruriye igisagara ca Nyamitaba haraheze amayinga abiri. Abasivile barishwe, abandi barakomeretswa. Uko akaba ariko bitomorwa na Tobirwa Kio Tobi Kahungu, umukuru w'ishyirahamwe ryigenga muri sheferi ya Bashari. Uwundi munyagihugu yemeza ko igisagara ca Burungu kiri ku birometero bishika 10 uvuye ikicanga kigenzurwa n'abagwanyi bo muri ako karere. Nayo umusozi wa Gicwa uri mu minwe ya M23. Ku ruhande rwayo imigwi yitwaje ibirwanisho yo muri ico gihugu yemeza ko yasubiriye kwigarurira uburere bwinshi bwo mu gace ka Kirorirwe. Twarashoboye kwigarurira umutumba Gicwa, Burungu ndetse na Kabarekasha mu masaha y'imbere y'umutaga wo kuri uyu wa mbere. Umwanzi yagomba kwigarurira Kirorirwe na Kabati barajabukiye muri parike ya Virunga kugira ngo bashikire Ibukombo na Sake. Ariko twarashoboye kubatesha uwo mugambi wabo kandi twizeye ko tuzobakura kuri ibyo birindiro byabo. Ivyo ni ivyemezwa na Serafin Sabimana, umuvugizi wabo bagwanyi bo muri ico gihugu bashingijwe n'abategetsi ba Kongo muri teritwari ya Masisi. Teritwari ya Masisi igenzurwa n'ingabo z'akarere ka Iyase zaje muri Repubulika ya Rwanda ya Kongo gucungera uburere bugenzurwa na M23. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi muri Iyase ziri muri Repubulika ya Rwanda ya Kongo haremeza ko ingabo za FDN zikiri ku birindiro byazo muri sheferi ya Bashari. Intambara i Masisi hagati y'imirwi y'abagwanyi n'umuhari M23 nta murwi n'umwe muri iyo iza kudutera. Kondenja y'abarundi ba Iyase baracari ku birindiro byacu Isake, Kirorirwe, Kicanga, Mweso, Mushaki na Karuba. Ingabo zacu ziri ku bice 100% ku byo dukeneye. Ariko M23 yagirije mu itangazo igisirikare cy'u Burundi kwifatanya n'urunani rwa FRDC n'imirwi ishigikiwe na Leta ya Kongo n'imwe mu mirwi y'abanyamahanga na FDLR kugwiza ibitero byabo ku basivile b'inzirakarengane baturirira ibisagara biba bakongera bagasitura ivyo babonye. Rimwe gusa SOS Media Burundi yarashoboye kumenya urupfu rw'inkwaza ngabo imwe ya FDNB muri Noru Kivu muri iyi minsi iheze. Yari mu ikambi ikora mu mugambi wumvikanywe ko hagati y'amareta ya Kongo n'u Burundi. Urupfu rwiwe rurimo igipfungo. M23 wamenya ko ari umuhari wa kera wasubiriye gufata ibirwanisho mu mpera z'umwaka w'2021 zagiriza Leta ya Kongo kuba itarashize mu ngiro ibyo yiyemeje kugushira mu nzego abagwanyi bayo, aho abategetsi ba Kongo bemeza ko uwo mugwi ushigikiwe n'u Rwanda. Ibyo Leta y'u Rwanda yamihakana yivuye inyuma ikagiriza ahubwo ko abategetsi ba Kongo bakorana n'abagwanyi bakoze ihonyabwoko b'aba FDLR mu kubaronsa imyambaro ya gisirikare, ibigwanisho n'amasasu mu ntumbero yo guhungabanya ubutaka bw'u Rwanda.